karbi adini atake ko baka shiryawa halifa Allah ya yi halifa halifa Allah ya yi halifa duk inda na taka abul faili nake yadawa da shi haka sanni da bazar sane nake taka
da shi haka sanni da bazar sane nake taka.